ti saa nipa yi a anajo ankrofo ada na ono wonye sika edi akoto asichire ina wo hwie gu nkrofo eda so ina nkrofo ka so obi aya da no ano pa ye sori ya so wonye sika na bo udamu a eh wonye sika na bo udamu a du sika e ya odu sika ko to asichire abe hwie gu kwa so nkrofo ka so nkrofo dan so so oyɛ Santa Cross wo a wo fo nkrofo dan nkrofo dan no na wo foro wo mo dan na wo hwie asikyire e de agu so adai ɛna nipa wo tra wiase e di nsɛm fo saa eh hwɛ asikyire nko a baabi a baabi a eh Crawford Castle, queer, now dear Citra Gu. What about them? The Travia Senior, sir.
What was that?